tikakha ku training timatrena zoti tikawine game ija komanso tikakha ground muja timalimbikira kuti tidani tiwine timatusa thukuta ni magazi amena koma malifali akumala kunoko simena kuchita si zampira iyayi and game yose iyi wapangisa ndirefu muone penalty kwapasa penalty yoti sina li penalty apesa penalty inde tafuchivomekeza ngata Moyale Barracks ni mpira meme makhalira achinya pokuti apa game tukugendedwa akuswa basi maplayers ena so ndikunena panopa maplayers ena awiri athamangira nawo kuchipatala ndoti sali bwino agendedwa musipumi ndetu kudabwa kuti mpira wake wakumala kunozi khala mpira wake umenewu ndesiti kuziwa kuti panopa mene tiri kunoko polisi ti ndi game ina ndi bulesi timembekeza kuti tizinyamuka kukawonzekera za bulesi koma papa tiyenda bwanji basi atiswayira china chilichonse ndizoti ni sewu mulimphepo mulichani makhala anthu ndetiyenda bwanji mujambule basi yathu mujambuleso maplayers amene avulalisidwa zinthu zina zipite pasogolo si zampira zimene zachitika lero ya